When a woman and nice, oh love, I go gile. Angbong uthando lakho lolungingelona. Ye uthando lwakho lubanzi lujulile. Angbong uthando lakho lolungingezelolona. Konke kwakho kuhamba kahle. Ngashiya konke ngahamba nawe. Ngicela nje uvele inqanga ngibeke. Ngoba nguwe, 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 nguwe futhi nguwe. Soloko mina ngabeka amehlo kuwe. Asange ngawasusa amehlo kuwe. Ngibambe zihambe, mina ngingowakho. Ngowami nawe, ungowami nawe. When a woman and be nice, oh lover uvukile. Thando lwakho lubanzi lujulile.